ngenda ku mana ndabaramukije
ndabaramukije nanje kandi ndaramukije aho bose bakora twumviriza
hagataho ikiringo cha CNTB cyaraheze ariko hari amadosiye yarakiri muri CNTB nyene ntimubona ko bitoroshe
ndivyoroshe ariko birumvikana kuko CNTB uko yagiyeho siko yabyatekanjwe ko izogendaho kugira ishobore kurangura amabanga yabo yayo neza harabayemwo uguhindura intumbero abarundi bari bumvikanye kugira CNTB ikora igikogwa kijana n'ibindi bikogwa byo gusubiza hamwe abarundi no kubanwanisha jewe ndibuka umushikiranganji yazanye integuru y'ibwirizwa rigenga uwo mugwi wo gusubiza abantu ibyo banyazwe amatongo n'ibindi banyazwe mu marushwa uburundi n'abantu twagiye ducamwo arizo mu kigobe naramubajije nti none ga nyakuba mushikiranganji yego ratuzaniye iribwirizwa integuru y'iribwirizwa ariko aha twariko twihaniza abantu gusubira kunyaga cyangwa gutwara amatongo y'abandi mu gihe rero uzanyiri bwirizwa hano hariho abariko baranyaga amatongo kandi bariko butegetsi warateguye ingene nabo bazosubiza amatongo ariko baranyaga ubunyenye kuko ibyuwo mugwi wa CNTB n'ibyuwo mugwi nuriya mugwi witwa gutohozwa ukuri kuri kazi n'uko nshaba barundi byari byategekanijwe mu ntumbero yuko ibintu mwe nivyo byaba bitosubira yari ntumbero yari ko bitosubira none ko biriko birasubira bizogenda gute muri usangi rero uyu mugwi warahejeje kiringo cawo ngira bawushitse bari babonye ko warushe kandi cyo kuba warushe kuko burya abusanga cyane cyane bazu byo by'amatongo usanga ari leta usanga ari abakozi ba leta nubwo umukuru w'igihugu avuga ngo leta ndiko ibyaha leta ndihanwa hari ama leta hanwa je mbere bigenda byumvita cyane nibaza nti none ko ariko baratohoza ku byabaye muri 72 bakavuga ati byakozwe na leta niba intumbero ari ko leta idakora icyaha idahanwa bizogenda gute rero je nkavuga nti ujya mugwi ivyo wakoze ivyo waranguye waragerageje urundi byari ibyo kuko wahuye n'ingorane nyinshi nka president dadaye imbere yuko niyo migwi imbere ibaho yari yarumviye icyo kibazo ingere kizotora umuti yavuga ati turafise abantu b'impunzi hanze barasize ibintu vyabo hano amatongo n'ibindi bintu banyazwe ndada yavuga ati ntidushobora kurindira ngo dutohoze uko bimeze umuntu ku muntu umuryango ku muryango ati tutegerezwa kuraba ahantu muri iki gihugu yari yatoye mu kumoso kariya mu kumoso ati tuhubaka inzu nziza turondera abanyamahanga badufashe twubaka inzu nziza hama tubaha abantu barima bororera bakorera imigambi myiza mugabo batari muri Tanzania bashobora ko nduza barasubira muri Tanzania kwa ibintu byabo ati gucyo rero tuze turatohoza urugo ku rugo umuntu ku muntu canke umuryango ku muryango aho tuzobona harabarenganijwe abarenganije abandi tubasubize nk'akarore yavuga ati muntu uzofatwa wakoresheje ingufu ufise za gisirikare ingufu ufise mu nzego nshinga ntwaro ufise ingufu ufise mu butungane ukanyaga itongo ry'umuntu ukanyaga ibintu by'umuntu nta nukubaza utegerezwa gusubiza kuko wanyaze ku ngufu ariko hari n'abandi rero usanga baraguze cyangwa barahawe na leta kuko leta nubi iratanga amatongo ubu nyine tuko turavugana iratanga amatongo ugasanga iri kufata bari ngaya irabakuyeho ishize abandi byari mwe nibyo umuntu uzobahawe na leta bikaboneka ko ari leta yaguhaye muntu uzoba waraguze bikaboneka ko waguze hategezwe kuzorondegwa ikigega ku buryo tuzoraba aho hantu iryo tongo iyo nzu uba waratwaye tukaraba igiciro igeze ko ubu cyangwa iryo tongo rigeze ko ubu tukagusubiza ayo mahera cyangwa wahahoranye neho atarahunga yemeye akaba ariyo twariye mahera agatwara mahera mugabo bose bagatunganirizwa byari ivyo ivyo rero ntivyashobotse nico gituma uyu mugwi ubona wagiye uhindagurika watangwe kuwutwara Patrikana ya utwa ko yavyumva Musenyeri Serapio ya utwa ko yavyumva yabamukurikiye bagiye bagutwa ko bavyumva no kuvuga rero yuko nta muco wari uhari ivyo bahejeje rero bahejeje kuko nabanyagiho bari batangwe kwidoga benshi nabyumvise mu zarumonge ko babarenganye kuba rero umugwi wahejeje suka kwibazo byaheze no kuvuga yuko ngira bizungurizwa handi hoba hazokura neza gusumba uko umugwi wakora
muvuze kwanguriza handi hanyuma hazaba haba mu butungane mu gihe umukuru w'igihugu avuga ko mu butungane hari bitagenda neza nimubona yuko bizohava byongera kugorana
oya ntibizogora umukuru w'igihugu amaze kuvuga kenshi yuko ubutungane butagenda neza mbere yarigeze no kuvuga ati jewe mugomba ndiri imbere yanyu uri umukuru w'igihugu no kuvuga rero uko nabyumvise kandi nanabisomye mu rwandiko umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yashikirije yaravuze ati bizungurizwa mu biro by'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ntayingira he ravuze ati ubutungane buri mu minwe ya leta bukora bwisunze ibyo leta ibubwiye no kuvuga rero naho byo mu butungane warabuvuze umukuru w'igihugu azoca afata ingingo kuko yatubwiye yuko ibyo butungane bukora bubitegekwa na leta
Leo nsenge na kumana haraheruka kuburabuzwa ikiganiro cha Parseme na Ulikome mbega mu bijanye n'agateka ka muntu ibi ntacho byo babyica
ikinini gose muntu ari ya demokrasi umunyagihugu eka mbere umuntu wese arafise ububasha bwo guserura ijyagona mu mwidegembyo atagitse uratankomanzi hanyuma akabishikiriza mugabo mu rupfasoni ibyo roza kubimenya yaheje gushikiriza icyo kintu yumvira ari ikiganiro uza kubimenya yaheje gushikiriza icyo kiganiro ndashobora kuyumvira wewe imbere yuko ashikiriza ikiganiro ibyo aza kuvuga kwa kwibwira hamwe bavuga ati kwibwira niko kubesha byarambabaje cyane rero kubona yuko leta y'u Burundi igimo ivuga iti turi mu ntwaro ya demokarasi turi mu ntwaro ibereye ariko abantu bagombye kuvuga ku kibazo gifise ingaruka mbi nyinshi ku buzima bw'igihugu n'abanyagihugu iyo leta ikabariyo ibabuza byurumva byarabaje umuntu wari we wese cyo ni cyambere cya kabiri nuko biciye kubiri nibwirizwa shingiro ntabwo bitobabaza mu gihe ibyo bintu biciye kubiri nibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi riremerera umunyagihugu wese kwishyira akizana mu gihugu cyamwibarutse agashikiriza ibyo abona bigenda neza cyangwa bitagenda neza kugira ngo akebure ubutegetsi akebure abategetsi bikebuke rero tunakigarutse ko ucubona yuko leta naho yafashe ijyangingo ifise ubwoba yuko abantu bazohava bashira habona ibintu byose biyumvira kuri ijyangingo ikazohavisubirwa mu cyangwa ikahava nibwo bwoba leta ifise iyo rero ubujije umuntu guserura ivyo ijyago nibyo yiyumvira ashobora gushika ibintu byinshi uwo muntu arashobora kugira ishavu abagomba kumviriza bakagira ishavu burya hari nk'abantu benshi bari kumviriza kiriya kiganiro cyane cyane abo bose nadondaguye berekewe n'iyangingo si bajya bafise bijya byumaguza na cyane cyane twebwe tubikoresha nabadondaguye si niko ndabagaruka ko ibyo rero bari ku butegetsi byo barabizi bavuga bati intwaro ya iprona yaratubujije kuvuga naho tuvugira duca tuza gufata ibigwanisho urumva rero iyo umuntu wamubujije ahavugira agapfana indundu agapfana marira ikize cyo tukiramuhitana mbere ugasanga no muri izo nzira araciyemo nuhanura rero leta yuko yomenya yuko turi mu ntwaro ya demokarasi nubwo itarakomera turi muri yo abamenyesha makuru bagatohoza inkuru bakazishikiriza mu mwidegembyo abanyagihugu bagashikiriza ivyo yumviro vyabo mu mwidegembyo atagitsure kirimwo ama radio ama televiziyo none byo bibereye iki bitabayeho ngo abanyagihugu bamenye ibibaye ibiba mu gihugu muri leta mu migambwe mu bashyirahamwe yigenga ibiba mu karere cyangwa iba ku isi byo bibereye iki Fumabi vuta byose avuga ati nta maradio dukeneye nta menyesha makuru dukeneye yeka nta maradio nta na kimwe dukeneye ibyo amateleviziyo byose tuzuza turaganira buhoro buhoro nkuko abarundi baganira kera ariko mu gihe bayemera ati birahari ntebe bavyemera avuga ati reka turabe bamwe badufatirwa no kuba duha mahera oya kuko ibyo byose barabiraba mu gutanga ayo mahera nubwo nayo mahera arashobora kugira ingorane bati bwa bundi barabuza abantu kwishira no kwizana barabuza kuvuga barabuza imigambwe barabuza ibi byose kuko mu byo bari barapfuye ivyo birimo rero umuncamake no vuga nti kujya kubuza amashirahamwe yigenga kubuza nabandi bose kuvana n'abamenyesha makuru bari baje kujya barababujije kurangura ikoga cabo ni ibintu bibazo cyane mu gugu kirimo kirangwamo intwari ya demokarasi kiri mu nzira y'intwari ya demokarasi kirimo amatora ko ibyo byose nibyo bituma abanyagihugu bamenya ati tuzotora hajya cyane tuzotora hariya sinzi rero ubwoba leta yifise ubwoba yagize sinzi ko bifise ibintu by'ibinyegezwa kuri iyo ngingo reka turindire tuzobibona tuzobimenya ibyo ari byo byose burya abanyagihugu ukuri barakuzi nabo batari kubabwira ukuri barakuzi nanga bajya bajya batukutuku ukuri ntako bazi najya makinga nako bazi abantu twahora dukoresha ajya matukutuku twahora dukoresha ajya makinga najya mapikipiki buryo ukuri ntitukuzi buryo ingaruka ntizavuzwe rero abantu bagomba gukoresha ingufu nibakoreshe ukumvikana ukuganira niyo nzira yonyine abarundi batoye kugira bashobore gutorera umuti ibazo bafise bashobore kubana neza muri iki gihugu atanya gufatanya gukira tamwana n'ikinono n'ahandi urumva ko hacaba umwana n'ikinono
reka ndabashimire ndabifurize no kugira umunsi mwiza
nanjye ndabashimiye